Ibihe byiza umugoroba mwiza kuri mwe mwese mukunda Prime TV mwe mwese mukunda ibiganiro byacu bitandukanye cyane cyane 411 nizere ko mumeze neza nizere ko icyumweru cyabagendekeye neza cyane hanyuma je nitwa King GD nkuko bisanzwe turaje kugira ngo tubafashe kugira ngo mugende musoza weekend mumeze neza cyane hanyuma turi ku cyumweru itariki neshanu z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nawe turawurangije Diana uyu mwaka nawe urarangiye
umva turacyafite amezi yo kugira babara cyane hanyuma urangiye nabwo tugera no mu kimwe cy'akabiri
turi mu kwa mbere naraje ndabwira nti ku kwezi kurarangiye tuta tujya mu kwa kabiri ndabwira tukuna ko kurarangiye n'ubu ngubu n'uko ndabona
none niwe uri kurangiza amezi
ahubwo bimeze bite
niwe uri kurangiza fresh Of course, nshima Imana ndashima Imana nta kibazo. Dusuhuza abantu bose dukurikiye sibyo. Ukeneye guseka.
Yeah.
Mukanya turaje tujye muri social media shit wunduseke. Yes, hanyuma rero reka nshimire abantu bose babafashe umwanya wabo kugira ngo badukurikire. Ni ukuri ni by'agaciro gakomeye kwigomwa. Umwanya wanyu mukicara mukatureba natwe tugomba gukora uko dushoboye kugira ngo tubanezeze mwishime
umumotari twahuye
ego
ahita mba agiye kuntwara ahita mbwira ati narinzi ko nkujyanye ati kuruyenzi ese kuruyenzi njyana yo gute tirese ti Diana ati ntaba kuruyenzi mitabane none se
yese nimba bakurenzi nge nawe turabana
abantu bahubwo bahabwiwe niki
ahantu mba simbizi ariko buri ibyamamare bagenda batunekaneka
ibyo no stalking ngo bare
aba paparazzi batambuka bafotora bagira ibikini bishibi ndenge ibyo ni bisanzwe yes hanyuma rero reka nsuhuze umumama bita Soso umva aradukunda cyane akunda ikiganiro 411 ndamusuje mu kriya wo muri Al Saloon
nawe turamukunda cyane
sibyo nawe se umukunze
ndamukunze cyane buri umuntu udukunda umuntu ugukunda niko tutamukunda
yes nako mutamukunda nyuma reka twite tukivuga rero muri Al Saloon reka twite dutangira tubashimira sibyo urabona ko noneho uyu munsi
agatentire kavuyemo
neza sibyo yes rero kubera gusa neza gutya byose no kubera muri Al Saloon baba bankozeho rikaka nawe nimba ukenera gukoresha imisatsi yawe inzara buri kimwe cyose waba ari ugusuka haba ari ugusokoresha haba ari ukiyogoshesha buri kimwe cyose uragenda ukakihasanga bakorera rero kuri Yenzi hejuru ya Banque Populaire du Rwanda muri fast flow none kugira ngo byorohere kamitimba kubita n'akanamba ka Al Saloon ubundi namuhamagari aho uri hose waba uri mu ntara mu byo Kigali hose arahagusanga muhamagare rero kuri 0785281313 ubundi ngiye rwose uzanshimire nyuma
nuko nguko yes hanyuma reka nange ntangire nshimira abantu baba bagize uruhare kugira ngo nze nsa gutya imyenda barabizi nta handi njya nyikura hantu hamwe rukumbi nkuri imyenda ni muri chic muri se 18 ni kwa Eric Bihoro nahita mba kubita kanimero ke ni 0785 83 872 iyo hageze bakwakira nk'umwami ibintu bikagenda neza cyane hanyuma inkweto nta handi ziva ni kwa Ale ni Ale Shoes Collection wamusanga kuri Instagram cyangwa se ukamuhamagara kuri nimero ya telefone 0782 92 96 8 0 87 ubundi ukagerayo bakagukubita ibyangwe bya fresh ukanshimira nyuma
okay yes bahagane rero nabo bagira imyenda myiza reka rero dufata akaruhuko gato ya GDC byo tugaruke tuza kubaramburira amakuru tuyafite muri rino joro ujye kure I'm like a soldier, near a boot, in a quiver. nzakurwa ni inama
turaza kukumva uri kuririmba
zaba byose wasengeye wakibaza impamvu nange ndirimba ako karirimbo n'ukubera iki nakarimbo keza ku rukundo sibyo rero nkiririmba urukundo nkivuga urukundo ku munsi wo kuwa kane abantu nkunda cyane nishimiye barasezeranye abo ni bande Pulskide na Elsa iradukunda Miss Rwanda 2017 bagize gutya bari yabantu mana yanjye mbega urukundo abantu mwamwibaza ngo ngo abakobwa ngo bagire urukundo ngo babahehe ngo abasore bagire urukundo babahe nshuti yanjye abakobwa bagire urukundo turacyariho uri kubibona
nuko byatangiye
ariko Elsa ubundi yari yambaye amapingo kubera iki GD
yari yambaye amapingo kubera ko ubwo Prince Kid yatabwagaga muri yombi Elsa yavugwagaho kuba hari impapuro bavuga ko ari impimbano bavuga ko yaba yarasinyishije abandi bakobwa basinyira ko Prince Kid nta kintu yigeze bakora
yego
rero biza kurangira atawe muri yombi
be uyafunzwe kubera we
n'uno afungwa azira Prince Kid
mon dieu seigneur
ubundi iyi nkuru mu myaka nk'ijana iri imbere tuzaba turi kuyigarukaho turi ibintu
tuzanayiga no mu mateka
ibintu byo kuvuga ngo Jacques na Rosa ngo Romeo na Juliet
imana nahana itagukura nshuti sibyo
ibintu ni fresh
hari yabacyambaye amapingu wabonaga nyine ntago baramenya ejo uko bizaba bimeze ariko buryo inzira z'Imana zirenga igihumbi Imana rizi ko bazahura none nje ari foto nakunze shyiraho ifoto Elsa ari kurahira n'uyo Elsa ari kurahira ariko ningura na Prince Kid ari kurahira yishimye none undashaka nindi aha reba buryo ki Kid yamurebaga
ariko bibona
yamurebaga yishimye ati ese sheri ko urabyemeye niko urashaka kuvuga ati no seriously
none nk'umuri
urakomanitse wemeye kugiye kumbera
mu byumweru nka bitatu bishize mu byumweru nka bitatu bishize cyangwa bine sinibuka neze igihe bagiye gufatira irembo nakubisaga status ndavuga nti aya masaha tuvugana ndibuka ko ari mu gitondo ku cyumweru ndavuga ngo Prince Kid butuvugana yagiye kwa Elsa gufata irembo abantu kaya bakomanta ati shata abanyamakuru umunwa wanyu wasubiza ati tugira umunwa nyine ariko murabona ko ibintu twarimo tuvuga byari rero
umva imana rwose ibashyigikire
ubwo
batangiye mana
wagira ngo ni wewe wakoze ubukwe
this is love kabisa kuba kuyu n'umuntu uyu no abangaba banguye mu ntege batuguye mu ntege umva batuguye mu ntege bivuze ngo nitwegwe twadusigaranye urukundo
eh
urumva ariko abangaba rwose kubona ko
nabo rwose umwe umukobwa umwe wagira ngo urukundo ku isi ubu ngubu baramutwaye
nyuma yanjye
wagira ngo urukundo baramutwaye sha yes hanyuma reka tuve kuri iyi nkuru nziza cyane nabonye yarashimishije abantu benshi cyane hanyuma reka tuve kuri iyi nkuru twigire ku nkuru ya Jose Chameleone ngira ngo abantu benshi baramuzi ni cyamamare hano muri Afrika muri rusange ndetse na hano mu Rwanda murabizi ko yagiye akorana amakorabo menshi indirimbo yakoranye na DJ Pius yagiye rero agaragara yagiye agaragara noneho ari gusomana na Wizo wizongera ngo ni murumuna we Wizo ni murumuna we yagiye agaragara rero bari gusomana ariko ndumva ko
kana kabizina nka gusa se yari ibintu byatanje
wenda bakobwa ndabizi ko mujya musomana
ego yes ako kubera ko isubinyege ubikiraho mise numva ari ibintu bikomeye
wasamujya musomana na keke wasamujya mwitsimba ahantu ndaza kumubaza
ngo nabonye ad posting zako ubanza muri mu rukundo ibyo ndaza
ya keke riko ibintu bimeze neza cyane
mu rukundo
yego hanyuma abantu rero bagiye batabivugaho rumwe ukuntu Chameleone yagaragara ari gusomana n'umugabo mugenzi we ni ndumva hari n'amafoto yagiye agaragara mu minsi yashize ndumva yari ari gusomana n'undi mutipe ninde ni parasoni
undi ahubwo bari bari kubyinana uzi ubwo kibwatira bari bari kubyinana
wowe noneho rero bagahita bati ibintu turabandwa twerekereza hehe urumva ko ariko noneho Chameleone yagiye agaragara asaba imbabazi ku bantu nyine baba batarabifashe neza ko mubona somana n'umugabo mugenzi we
ako se bongere bakandebe ubyo kibyatangiye we
noneho tugahita tubihuza muri
ariko ninde watangiye undi ni Chameleone muri nshaka kureba ninde watangiye
muri iki cyumweru gishize nabonye inkuru ya Kenya yemeye gusinyira ubutinganyi cyangwa yarabyanze ndumva hari ibintu nk'ibyo Kenya yanze gusinyira ubutinganyi n'abatereka reka ibintu by'ubutinganyi nyine yari debate ya danje yes hanyuma reka tuve kuri iyi nkuru reka tuve kuri iyi nkuru twigire kuri Diamond Platnumz ngira ngo Diamond Platnumz abantu barabizi cyane agenda avugwa cyane cyane mu myidagaduro ni kenshi ni gake gashoboka tutagaruka kuri Diamond Platnumz muri kino cyumweru rero turi gusoza yagiye agaragara ahereza umukobwa we yamuhaye umukobwa we telefone ya iPhone Pro Max urumva Diana urumva iPhone Pro Max
14
Pro Max
ego
iri muri miliyoni hagati ya 10 na I mean miliyoni n'ibihumbi magana
ariko
by'amanyarwanda
bo ariko nyine urumva ni ibintu byiza burya na kintu udashobora gukorera umwana wawe kubyumva nta n'ikintu udashobora
umugore wa Deben bamuhaye ihe 13
Eye muhaye se nago mbizi
ku isabukuru
utamuhaye se 14
13 ubwo niyo yari
ne mafaranga arahari
nabonye bari kwigereranya n'imodoka Bruce Melody yahaye yes hanyuma reka tuve kuri Tiffa ndetse na papa we Diamond Platnumz ngo ari kumukubita ka gift imbere yuko yibara ukundi mwana ku mugore tutame
ku mugore nuwe ku ntara ubundi
reka twigire kuri TikTok urubuga rwa TikTok giranga abantu bararukoresha cyane no rubuga abantu bakoresha cyane ndetse na urimo
nde
wowe Diana
cyane
yes hanyuma ku munsi wo kwa gatatu rwatangaje ko rugiye gushyiraho uburyo bwo kuba rwa restricting se cyangwa rwa suspending reka mbivuge muri ubwo buryo abana bari munsi ya y'imyaka 18 mu gihe bazajya baba bamaze igihe kigeze ku isaha imwe ku munsi
bemerewe kureba TikTok mu gihe cy'isaha imwe ku munsi ariko nge ndumva mbabaye kuko nange
nawe rwose bakeneye gushyiramo hariya
jidi ngenda kubwiye ngo nsige ndarijo
niyo mpamvu uri gukanguka mu gitondo saa 5 z'amanywa ubwo ni TikTok nawe ugomba
mba naryamye saa 11 ndi kureba iki
ubwo rero usiridinga wongera uzamura
nakaye kari munsi ra ako ari munsi kameze gute uko kare ukongera ukaresa kari munsi yaka ngaka kameze
ibyo bintu rero byo kuba addicted mugomba kubireka
ni kibazo nange rero ndumva barebe n'ukuntu byibuse n'abantu bakuru bavuga twenda ntago mugomba kurenza amasaha 2 cyangwa 3 kuko amasaha 3 rwose turayarenza 5 uri kuri TikTok kuva se niki kintu kiri kunyinjiriza
ubwo rero utarutse
utarutse da
kabaye
urumva tere kibazo
ubwo rero ibyo bintu giye nabonye ari fresh buri abana batujuje iyo myaka
ari
kure no kujya babafungira agasaha kamwe bakuruje
rwose
cyangwa bagire account ebyiri bajye bafunga imwe bahite basuwicinga kuyindi
ni burara
yes nibyo ngibyo
kwigisha imico mibi
nibyo ngibyo reka dufata karuko gatoya tugaruke muri
hari filme turi tugiye kubereka ejo
twika koko
ejo yes
abantu bakunze muri noneho nta kintu mwari bwabone
Brase ba na filme mwabonye my dear.
Na filme murareba.
Filme zatangira ejo. Ubundi nibwo tugitangira, sibyo?
Ubundi nibwo tugiye gutangira.
Rero ntimuzacikwa amasasi yayandi se sisa kuri nebyi.
Amasasi yayandi ni yayandi kabisa. Ahubwo reka tubakubitiremo aga trailer babanze barebe bizabimeze bite.
Ariko mbere yuko bashyiramo mubanze muze mudufollowing ku mbuga nkoranyambaga njyewe ni Princess Diana akarongo 250 and ugena kuri YouTube channel yanjye Shine D TV ubundi tujye tubana uko na uploadinze ikiganiro. Reka dushyiremo trailer tuyirebe.
Yeah.
Yes, na none aracyari savimbe nkuko bisanzwe. Uracyari na Prime TV na none. Aga filme gasha. bagiye kwishingira uriya mukobwa wawe nyuma y'ibyo ngibyo uriya muryango wa Shodogru izina n'ibigwi byabo byose ngiye kubyangiza mama na mushiki wanjye nagira ngo mbohereze muri uru rugo kubwo impamvu nziza Yana ni umukobwa muri uyu muryango. Yana ni uwa hehe? Baransuzugura. Bakamfitaho mu rucuritse kubera ko narize umwana w'imfubyi. Variane. Uriya mugabo ni nani mugendere kure? Ati inkuru y'urukundo rudashoboka yavukiye mu gushaka kwihorera. Ubu bukwe ndabona bukwiye. Ndumva ubwo umuryango wazo ugatwara umugeni wawe. Bwira impamvu utanshaka. Ntabwo uri umuntu yakwishingikiriza. Ubu bukwe buzaba mwese mu byemere cyangwa mu byanga. Banko uriya muntu ntabwo muzi. Uzabyicuza. Uzabyicuza. Umwana muto wanze arabirenganiyemo. Yen! Iratangira ku kwezi kwa gatatu itariki esheshatu ni ku wa mbere ejo bundi yandi ibi ngibi byose murabibona muri filime tugiye gutangira arkaye
social media street social media street social media street is only for one one is social media street social media street Social media street is only for one to one.
Yeah. Yes, nibyo rero twarimo tubabwira buri abantu mwarebye imuri mukayikunda. Reka mbabwire ko nta kintu mwari bwabone ubu ngubu twagarutse. Yes, hanyuma reka twigire muri social media street. Turagaruka mukanya.
Laugh at my pain.
I got broads in Atlanta, just a dolly in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner, legacies, family, way and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the helmets, legacies, family, way and see, family, pockets full, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out for granted, then nigga pull up your banner.
Tick, tick, boom. We're bringing the noise. Go, baby, we bringing our toys.
Cyakoze mara mwijuru ntago bizoruhana gatoyi hanyuma rero njya ka video kagize kanshimishije ni kariya ramukobwa yari yambaye wig urumva hanyuma hagaze ari kuganira and then bakata bayimukura
ni
yamutwaye umuyaga urabeshya ibaze nibaze
rero ukuntu asubireba
oya ni umuntu yikuruye ntago bibonye neza ni umuntu yikuruye gasubireze marebe
neza dori
reba ukuboko urasa ari umuntu ziriya wigi ziba zihenze my friend
ese mwagiye mushaka ukuntu mushyira aka wigi zimwe batemamo amakoroshi
oya iriya ni plante ntago ari wigi
ko ashobora kuyikurura none hakagutamo
nyine urumva n'ikibazo hanyuma akandi se nakahe wagize
ni twinshi cyane reba bari abantu bari kuri stage urumva bari abantu bari kuri stage bari kubyina bose bikarangira bamanukiyemo
akose ziba zubatse gute uyu none osasere bino bintu byakubayeho
nta kuntu byabitarambaho
nari gise gugiye kwiyemera
n'ukuntu nkubagana
n'ukuntu wavuye mu cyaro manange
nakuru Kigali kwigeramo byaranduhije. Ntabwo
gusubira mu cyaro byakunaniye.
Sinagisubiyemo se sha.
Noneho
hariya ariko.
Jyana mu buzima.
Hariya yakandagiye ikara. Sibyo hariya yakandagiye ikara. Uzi gukandagira ikara rishyushye. Noneho ugakandagiza. kano kaboro kinyuma agatsinsi
no
kariya kumva bitinze urumva ariya kumva bitinze ariko iyo kamaze kumva noneho urumva iyo kamaze kumva
uri mu cyaro ndeme akusaba abantu baguye mu kira n'icyubu biranibiye
noneho rewe uri mu jama
oya banzumbwi iki niki biranibiye
n'ese ntago
uzika n'ubutaka bwari gisi
ahantu haba hagiye wenda hubatse nk'ibintu nyine bikarigita kuriya ntago biya bintu birenze noneho ndagira ngo bakomeze ubundi turebe urumva turebe kuri kururiya mukobwa oya rewise subiza inyuma
ho ese wesha muri abana ba
Usikoni kwa hizi. Gatoya, uri ya motipe waruri kuza ka video kakurichira na kariya.
Ura umu modose.
Uri ya motipe. Na uneo agwamo.
Agakomeza nyine buri wese
n'akazi. Ni revu ya kumayendinga your own business.
Ego nyine nune. Tukomeze. Reba this. Ako inguna tinabaye cyane sibyo.
Bire bintu z'ukuntu bibabaza. Kugwa ahantu nkariya
Yesu we uraninde ubabaye muri bariya
nuwo baguye ku ijosi
uwo baguye ku ijosi uzikuye
kugwa ku ijosi
uwo baguye ku ijosi
noneho ikintu kivuye kure kiba gifite nibiro byinshi
uyu ninde uyu numugabo n'umugore
nyene uhetse umwana
wow proud urabona icyo bita ko Kadiji diwarasaze icyo bita kuba responsable ni kingiki
sibyo kujya ku kazi ujyanye n'umwana
burabona umugore yarabumutanye abagore basigaye ramikino bagira
noneho reba n'umugore kwanza
wow
kuno
bwese nyine urumva kuri kino gihe nuko
ariko biri ibintu ni fresh
buri muntu wese abagomba gushaka amafaranga ubu mugabo ubu mugore ntako ese jidi wahe ku mwana wawe ukagenda mu nzira uvugisha ukureke kwiyemeka
namuheka to
jidi uvugisha
yemeka nabana babandi
ariko especially abagabo nimo nshaka abagabo mudukurikiye cyangwa se abasore mudukurikiye mutubwire ese wowe wahe ku mwana wawe bibaye ngombwa ukajya mu nzira wamuhe kukajya mu nzira n'abagabo biyemera badashobora no kubaheka bari mu rugo ndabazi
ubunge n'abavuga hari umugore numvise avuga yari yarabyaye abakobwa gusa aravuga ngo nta na rimwe umugabo yari bwaterura abana banje
Jesus kubera iki
noneho akimara kubyara abahungu yabyaye umuhungu wa gatatu ndumva nibwo bwa mbere avuga ati byibuze nabonye umugabo wanje yishimye nibwo bwa mbere umugabo yateruye umwana wanje
yari umuhungu yari yabye umuhungu noneho
akumva ko ari kibyo bintu byo bintu ntago biba biri seriye cyane
yes ariko rero dushyiremo na kandi ka video turebe ariko abagabo mutwandikire mutubwire nimba
wahe ku mwana ubundi
Jesus ngaho ndebe na nyagasani
noneho rero
uyu si umwana uyu mwana Ure mwana nibiki yisize ni godoro ni irange nibiki baba rubwire ku buryo umwana
noneho reba uriya nko mu maso ubundi muhuye
aha oya no abashize mira foto mita mbibona neza uyu mwana koko nibiki yisize muri ari ya maso ni godoro
kariya kantu ariko ni nka vidange
Uyu nguyu ni kwa kundi umwana umutogosa kugira ngo ake neza.
Dore kumutetse ubundi.
Oya, ntago umutetse yashye. Ariko ari ukuntu ushyira utuzi dushyushye.
Ariko noneho reka tugaruke ku babyeyi cyangwa ku bantu baba bari
kugenda
bari kureberera abana.
Ubundi akagira.
Nigute ubundi uba bize kuri uru rwego, urumva? Ku buryo utamenya.
Wowe rero ntago wabyumva GD. Hari ukuntu ushobora kubuza ngo abana bari mu cyumba barimo barakina.
None se usanze bagiye muri firigo.
Hari ukuntu umunsi nyine ubuzi ngo bari gukina nta bindi. Ubundi waza.
Noneho reba nuriye.
Ukoshemana. Ukoshuri. Nshuki. None urebe ni bakamwa ukuntu yikanga. Ukoshuri. Ukoshe.
Tangiye kurya inkoko hakiri kare.
Abana nyine nicyo kikwereka.
Ariko ni umuntu uza.
Umuki. Sauri teke wa mwana
ashobora kuba
akoshesha umva urabona ibi ngi bitabikoreka ko umwana bari marayika sibyo
yes noneho hariya hari igihe ugusanga ku ishuri bagiye babakubitira ko kwambara nk'ama socks ariko akaba nta ama socks afite agahita wangorekana niyeranje nyine
njijishe nyina barimo ariko si kibazo ayo masaxa abasa jone
ariko zisa kuri azibaho
jone nyine okay sisakura ziba ariko se niza z'ikigo babara bategetse
arahantu babatemerewe kubunuza inkweto
uya hari kuntu ibigo
nyine hari giye wenda baba bambara nk'iza white sibyo ariko amasoksi asakuriya hagiye bapfa gutorera ukuntu sibyo eto antireka tumuhereze
okay
nabyo byashyiranja
ya
reka dukomeze nakandi ka video
that part of the cow
Nose.
Ears.
Mouth.
Hands. Yeah?
Tongue.
Does the cow have a hand? Oh, the tongue.
Legs.
Skin. The tail. Horn. Yeah?
Ari kubibona none.
Ngiye ndabibona kandi ndabikunze.
Mise akamaro akamaro ko kwigisha abana partie zinka.
Oya. Cyo wibivuga ngo bimaze iki? Birakimaze. Wowe wize kiriya
yagira
ubira ibintu aga bigenda babyita gukinini.
Grasshoppers.
Oya. Ibinyenzi. Ntabwo wize ibice by'ibinyenzi.
Mise biri abyangije.
Ntabwo wize ibice by'ibikeri.
Nyine I lost that time.
Oya ntago
mwese nk'ibyo
bicyo iyo umwana bira bintu birafasha ku gufunguka mu mutwe kugenda umenye ibintu birabifasha kandi kindi none ikibazo wenda nibaza ni ngombwa kuzana inka mwishuri
ahubwo icyo nicyo kiza bakoze urumva ni kiriya nicyo kintu kiza bakoze kugira
none singa uyishushanyije ntago bayibona
n'ubuse hari nk'abana b'ikigari hano mu murwa batarabona inka
Oh.
Bazi kinka iba ku isahane urumva bazi kinka iba hibaze ari inyama.
Cyaje ndabona ntabwo ndakura hiye.
Ariko uziko niga Olevo muri senior 1. Hari umutipe wabonye ihene avuze induru ngingwe ngira duteye.
Ariko mana yaje. Ifite amabara se yingwe. Ahubwo ngiye dore cyaki intama nabo nabasha kwitandukanya ni ihene.
Ngaho.
Cyakoze ndiyemeye pe ndababeshe
ntago
ako intama birangura kuyimenya
wowe ubwawe no mukanwa wabitandukanye
ndirandi ko
uramuturi ugahita wati buriya bakuzaniye brochette
intama ni hene yakuze cyane ya indifite
wowe
ntago nabasha kubitandukanya
ariko Diana waramutse bazanye brochette ebyiri bakazana imwe y'intama bakazana n'indi hene wenda kumaso ushobora nabyo kuba wabitandukanya bakagufunga n'amaso bakakubwira urye yambe atagatisha
nabyo nashobora
iyi ni intama nimusaniye
okay natibaza katire na kandi kavuga
reka tujye ku kandi ka video gakurikira
ako buneza abantu
niko bimeze
Jidi wize muri premiere yahe
premiere
onkuri babariru yivuke
nago nyivuga ntatwice nyinze babana abanyibuka imyaka amaze nyirangije
premiere warayize kuva mu wa mbere kusa mu gatandatu nago yibuka premiere wize ho niyo yabari premiere yo yicyangu guna kibazo yivuge tugire nta kibazo
twikire
nanjye ndari kubwira nubwo
premiere do runyinya zahantiba
runyinya ni hehe iryo he it's okay tubwire nta kibazo
ibyo birahagije
ni mukaye karire
karere ka wambwiye nka kubwa prefecture se
uya tubwire ibutare
oh la la
uwo mucyaro koko
wemba nko kandi ibintu nize ndukumva narize hakiriho za prefecture
uwo mucyaro we mana yandi wize iyo ngiyo primary
erega kugera mu mugi byaramvunye bro
shareka mfusi yo nize ho watugira ngo nukwiratishe
cyo
turuvuga ngo nukwiratishe
nta kibazo yivuga nta
kibazo namutse kugukomeretsa
oya nkomerekereza hese
ariko ntugomba ko sivye nuseke
vuga twumve
ecole primaire do muhima
hano hirya niho wahuriye se na ya nega
abantu twiye n'abasuje
niho wahuriye na
rero hari ukuntu impamvu nari nkubajije hari ukuntu twasotaga amadirishya urumva nka kuri abantu bana bagize basose none ukazenguruka inyuma ari ukuntu amashuri yubatse ukasanga nk'abarimu niho bahagaze nshuti yanjye wahuraga n'ibibazo twa kanje cyake kinenge
kuvuga noneho ariko rero ushobora kuba no muri secondaire warasimbukaga kajya
ku osha narise mbire katureka turebe nakandi ka video gusa nabwo
kangohereza ariko reka ngohereze
eh tubwire bira ni bikije
noneho reba hari urabizi ko iyo ugeze muri muri traffic light cyangwa fer rouge
ivuga neza
iyo ugeze hari amatara yatse umutuku ubugomba guhagarara ukareka imodoka zijya mu kindi cyerekezo zikagenda
ngweke
iyo ugeze nyine mu cyerekezo ujya
mu amatara yatse umutuku
yes
wowe munyemwe
muzabona
oya ndajya nkubaze
uyu ndavuga ku bantu batwaye ibinyabiziga
barahagarara
naringize
ngo uravuze ngo
barahagarara noneho rero uriya munyamaguru nawe yarahageze
munyamaguru
akaba arahagarara nawe yari yigize nyine ikinyabiziga
ariko jidi wabuzi ko ari abantu batazi ibintu binuza
nta urimo
njye Princess Diana
ya
zapiririze mwana
ntabwo
ndi muri urwo rwego
aho mbwira
gusa nyine abantu ratamutazi gukoresha fer rouge ukuntu zikora iyo harimo umutuku mugomba kwambuka haba harimo icyatsi
urababeshe
abanyamaguru barambuka
iyo harimo umutuku abanyamaguru barambuka
barambuka
nizo
barambuka yuko imana barambuka imodoka zibazahagaze
ikintu nshimira ikintu nkundira abantu badukurikira nuko ari abanyabwira
nacyo reka basi komeze mvuge nacyo zomusore nyuma ubibakomusore
babwire
iyo harimo icyatsi imodoka zita zigenda sibyo iyo harimo umutuku imodoka zibazahagaze abanyamaguru bakagenda hari kindi
cyakoze reka
twikomereze ngaho noneho babwira ibizima babwira
twikomereze
wibabwira ibizima tujye tubwira
ni ukuvuga ngo ku matara
oyereka tubwire nawe
ku matara nk'aya yo hepfo hani wacu
yego hepfo hehe
hani wacu reba hano dukorera
abantu ntago bahazi
barahazi sonatibe se prime barayiza hano se turatwika
yego
umutse kano gahanda ka kamabuye iyo uri kumanuka nyine usa nk'ujya mu mugi za Kicukiro hari red lights cyangwa fer rouge sibyo iyo uhageze iyo imodoka zicyaka umutuku nta munyamaguru iyo imodoka zaka icyatsi nta munyamaguru ba wemerewe gutambuka
sibyo navuze
sibyo ahubwo
imodoka zirahagaze
umekinga shuwa ko umunyamaguru agomba gutambuka ari uko amatara yahari kujya yatsi icyatsi apana kuvuga ngo amatara ngo yatse ngo umutuku ngo uragiye ashobora kwaka umutuku hano ariko hariya ari kwaka
hehe se
mu kindi cyerekezo
yego ako kantu niko
ngahugura ka
biterwa ariko nanone hose iyo harimo umutuku sibambuka iyo harimo umutuku sibambuka
ariko cyane cyane
uru ruhande rushobora kuba rwa harimo umutuku uru nguru harimo icyatsi sibyo
maze
aho ngaho zimwe urumva zimwe ziri kugenda izindi zirahagaze ariko iyo hose zihagaze harimo umutuku murambuka
reka twikomeze
jidi uransakurisha mu buzima je ni mistake twikomereze nta kibazo
hanyuma iyi hairstyle kari fresh
sinzazishyiriraho hehe nyagasani yezu
noneho kare wagira ni agakono karimo
ni agacuma ubonye se ni agacuma wabonyemo
hariya wagira ngo uri uvuye
usinga aka gacuma agacuma ni inuze yebaba we
si wajya uryamute
oya kuryamaho gusa ikibazo ariko bara bibaye ngombwa ko utega moto so wayitega gute
moto se sinabonye se kasike muzishyira hano hejuru ngo iyo mwasokoresheje
sha bira ni risque
bira ni ibintu bitemewe
noneho se ariko ni bonje ndabikunda nkunda ibintu
aka kantu ubwo uzagashyireho next time
sibyo
wohereze muri alsa n'umwe bari kukareba
bari umusatsi nukuri ariko sibyo
ariko rero
uzakora ariko mwayigi
kwe numva ngo umukobwa wiyogoshesha afite umusatsi nk'umwe wari ufite yapanda n'igikamyo tu
mbaye mbizi kugipanda reka turebe nakandi ka video
Precious.
Ura muntu rero numujura. Nge nago na oya. Oya, oya sha jo bundi baranize narabibonye.
Hariya ariko rero mbwire ibyo bintu bundi ni ibiki?
Didi warambuze.
Bivuge n'umuntu waguteze nawe
bibonye. Ndamuzi se sha n'abantu bane, abasore bane ku ruyenzi bari banyisha.
Bashaka iki se?
Disakoshi barayinchapuje.
Niyo mpamvu waje nta sakoshi ufite.
Cyaceka byihorere.
Telefone ko watayitwaye.
Ntago nshaka kuvuga ibanga. Mpamvu atayitwaye. Yagiye
ku mupfumo.
Gusa nyine reka uriya musore banarambaye neza bataramukuzamo iriya shaka.
Ariko ubundi babimenye gute?
Ese wabiyoberwa gute? Ni gute umuntu abyibuha hano hantu? Ubundi abantu abagabo babyibushya ukuntu babyibuha bakabyibuha.
Kuba yambaye ikishati kinini nyine cyangwa igikote.
Oya shaka ukuntu ubona ibintu bitumbye kugira ngo ahubwo yabikoze nabi yari kwenda kubishyira imbere.
Cyangwa agatwara. Katwara dukeya wenda
iba ari bibicidi sibyo kwiba ntaga ari
kwiba nibibi byataye
ubona n'uru muntu umusore mwiza
abajura mudukurikiye
abajura mudukurikiye nimo nababa bancapuje kandi burabazi ko ntababonye narababonye
aho genze kare nka filime muri
kutubwira imana ntabwo ndi kubeshya
isakoshi iragenda ubuse ufite iranga muntu ntayo ufite
didi waretse kumva zibazo bye okay hanyuma rero batwandikiye batubwire se kubira kwiriye kubona umuntu
musore yiba mamiye kuriya urumva guhayira umuryango kuriya
uramusheresha ko mugashiri rero amavuta yashye
ubundi hari ibintu dukora abasheri batumereye nabi urumva umuntu akagenda kuriya nta kintu afite sherera mukunda akamubwira ati sheri nkeneye 14
urumva uje datinga n'umuntu ufite ubushobozi go guhabura kimwe akeneye
gore kimwe
wiza kudatinga n'umuntu nimba nisiga amufite 150 wiza kudatinga kandi uziko udashaka kuyama ubwo bushobozi nabwo ufite
ubuse Prince Kid yarayatanze
n'abantu buri mu kwilevo
zimwe kugenda wigira kuri Elsa
twikomereze
umukobwa wa twari dusigaranye ufite urukundo
ni nawe wenyine
byo wenyine
dukomeze
manyinya we unde kure Manyinya we winjira umusinzi Manyinya we winyita kazizi
Mana yanyi
kubibona
Okay ntabwo nabuza abantu kunywa inzoga
mu Rwanda
Yego biragaragara ntabwo nabuza abantu kunywa inzoga pe sibyo Ariko basi nimba umweye ujunwa mu rugero ibaze kubona umuntu w'umukobwa ari kuri moto bamufashe bamuzirikanya n'umutari
kureba urabona atari nka
uzi kwigira bamenye
abahazi
batubwiye nago
mutwandikire mutubwire gira nkurikije ukonje kubibona ndikubona ari nka hano hepfo
ntaga icyo turi kureba
n'irwandeshobwo
kuri ya station hano hepfo ako biba
bibabashye noneho ndibaza iyo umukobwa kandi shane na mwiza
ubibonye ute ko na master habo
ndi kumureba nkabona afite mo
kabiri aburya teye mukobona ni bwiza
ndamwe ntibyibuze
ariko se kuburi mwiza byo ukanywa inzoga bika kumanywa yihangu mbabara
ubwiye ariko hari mu gitondo nka saa moya
uwe ni wamenyesha ko
abantu bari kujya mu kazi
ahubwo uyu abaye ari umukobwa wawe mubyeyi
udukurikiye
Ari sheri wawe ari umukobwa wawe ese byagenda gute wamukorera
ngo ashobora kuba ari no kutureba atwandikira atubwire kuko
byari byamugendeye
iyi video ni mu Rwanda twandikira atubwire
hari ibintu njye numva ngo abasore mujya mushyiriramo bakobwa musimbizi impamvu babikora
kabaye ubwo ntiwasanga baranyweye kuri ako kantu tubwire iyo nkuru
Yewe anyibwirire uwo mukobwa anyandikire atubwire
atwandikire bibaye byiza ubundi yanyura no muri ni box zacu kugira ngo duhite tubibona hakiri kare
kandi
byari byayenze gute
ariko nabandi batubwire sabaye umwana wawe
byibuze se baramumenye avuge nyuma yo kumumenya byamugendekeye gute cyangwa bamuzi ubundi
abaye ari umusheri wawe wabyakira guse mwakomezanya katurebe akavideo kanyuma ndakeka
urabona ko insengero
urusengero kidi barukurangiye
nje gusengera yo se kugira ngo
urusengero ndabona urukeneye
kundi we harahantu nshaka kujya harahantu nshaka kujya nkasengereyo nka kabiri nintaza na Range Rover nzayatamenya ko wena ya Grace mwambe
aho ni he
harahantu ngo wena ya Grace ngo mujya mujya gusengera
ariko se warasaze hanyuma se tukabona amafaranga
yewe
ni kwa Yesu nyiriwe n'ubu ngumvuyeyo
uvuyeyo nyine ndabiza ariko noneho hahandi musengera
handi handi mu mibyizi
ariko ndi mwazanjanye
nago uri ready kugu
keko numva nshaka kuba mu millionaire
gukora ibisabwa nago uri ready gukora
gukora iminati se bakunshire kuri kamera ubundi ubwira abanyarwanda kandi ibyo bintu bisabwa
uba nago
kuri kamera babwire ubundi ibyo bintu bisabwa
we nago uri ready yo
kubiye
nago uri kuba wakora ibisabwa urumva igi uzaba uri ready
utanga umwana utanga
nubu uri ready nzakubwire sibyo nge nzakureba mutwe mvuga turi ready reka nkujyane bagoreze Range Rover cyangwa se Vewiti
ese
Mbona ni kibazo cy'amafaranga tujya tugira.
Young Grace buri ni hari yava.
Ndakubesha we ntukagikinisha urukagishina nabantu. Ratakubesha. Ngiye nsengera kwa Yesu nyine muwe n'ubu ngubu mvuye.
Hari ujya mu mebyizi.
Umva reka twideka tujye.
Twikomereze.
Katuye kwakira umutumirwa sibyo? Ndakeka. Mukomeze rero ntimugira handi mujya. Reka dufata akaruko gatoya ubundi tuze twakira umutumirwa dufite muri rino joro. Ndacyari Princess Diana.
Anje nitwa King JD turi muri 411.
Tukaba rero turagarutse tugeze muri kagace tuba dufite umuhanzi w'iri joro guess what oh my god nkuko nyine mwaje mubibona kuri posts zigiye zitandukanye ni umusore ufite impano uri kugenda bizamo neza azi kuririmba afite imyandikire myiza melody byose n'ukuri namwe ndabizi muramukunda
nagiye mbona hano turi turi nk'imbarutso imbarutso ituma umuntu agira ahantu ava akagera n'ahantu agera
of course cyane rwose none rero kubera yuko subwa mbere aje hano ariko muri 411 extra niho twamwakiraga ubu noneho yagize gutya ateye indi nangwa bageze muri 411 show reka twumve yuko mwamufashe muzi ijwi rye reka tuma amasegonda abanze agire aturirimbireho ubundi muhite munatwandikira mutubwire ngo n'uyu nguyu twamumenye
Hosanna mfasha do it for my life do it for your love mfasha ntuzo mutima Hosanna 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 mfasha ntuzo mutima
so now undi bamwita Chiboo muri 411 show
urakoze cyane
yo Chiboo what's up man
what's up
ni sawa
bwa mbere na mbere
finally
finally
mbere ko mugira icyo mumbwira ndashimira imana
urashimira imana
cyane
kubera iki
iki kiganiro ni kiganiro najyaga ndeba nicaye mu rugo
mhm
mvuga ati se hari ahantu nzahicara we yamazi nzayanywa
ugiye kuya
noneho rero ugiye kunywa kibazo rero ndi umuhanga niyo hantu biri bupfira
turaza kubireba hanyuma rero Chiboo umeze gute ese abantu badukurikiye bashaka kuba harimo abakuzi harimo n'abakubonye wenda bwa mbere bibwire birambuye babashe kumenya ngo Chiboo ninde
mba mbibwire mu ndirimbo cyangwa mu mazina
ndirimbo watangiye ariko n'ubwo ukeneye amazina
amazina ubundi amazina yanjye bwite nitwa Irakoze Freddy
yego
amazina y'ubuhanzi ni Freddy Chiboo ariko n'ubundi Freddy bisa nkaho njye no kuri koro nitwa Chiboo gusa hano ni mu rugo turavano twanzuye
sibyo
abantu munzi kuri Freddy Chiboo abenshi bamenye kuri Prime TV hano ni mu rugo
yego
n'abantu bose banzi na televiziyo zose zinyina abantu abanyamakuru bose tuziranye bamenye kubera hano
sibyo
aha niho mu rugo
amesa wa cyane Chiboo koko nangumva nkwiriye akantu
cyane hanyuma Chiboo ryavuye hehe rero
aha
Chiboo ryavuye ku ndirimbo nakoze bwa mbere nago nayisohoye nayise nayitaga my Chiboo my Chiboo ni ukuvuga ni bu ngo kuvuga bu be rumva ni my Chiboo ngo kuvuga my bu ariko none iyo bu wayitubuye Chiboo
ni za Chiboo de nazana
na Chiboo
ni Chiboo kinini se
cyane Chibaju
so na uri Chibaju
cyane
Jitu wapyo mbishe? Na Chiboo ni Chibaju.
Chani.
Urabyo mbute?
Mbandi kumva.
Kila chyo ishe changwa.
Mbandi kumva. Mbandi kubyo mbwa.
Mbandi isa wika.
Mbandi kumva. Mbandi
kumva. Mbandi kumva. Mbandi kumva.
Mbandi kumva. Mbandi kumva. Tubaju aru tubebe dutoya.
Oya ni Chibaju. Chibaju. Awe baju bikunze kuba.
Nibi baju bifitu bwanwa se.
Chani. Bifitu bwanwa byo n'ubwambere nange
mbishe pe. Chani.
Ariko nta kibazo. Yes, hanyuma Chiboo. Umuziki wawe uhagaze gute ise umaze igihe kingana iki mu muziki watangiye ryari ntegufitemo n'iyihe
umuziki maze umwaka umwe kuko ni indirimbo iri hanze yitwa ma melody imaze umwaka umwe umuziki wanjye bitewe n'ubyo nabibonye umwaka ushize aho umwaka ushize nasohoye indirimbo ebyiri ku muhanzi rwose mu mwaka umwe gusohoye indirimbo ebyiri urumva ari ibintu ari ibintu byo guhasoringa cyane ariko ubu ngubu wenda muri uno mwaka natangiranye na Hozana nkeka ko atari ko bizongera kugenda kandi uyu mwaka nkeka ko 411 Diana na GDGD we n'ubwa mbere duhuye nzaba yishishema ku buryo nzaza hano mfite byibura nka award imwe muvuga ati umuhungu wacu byibura a new upcoming artist muri uno mwaka ishobwa yego
Natwe twabikunda
hanyuma mu indirimbo ebyiri ari bwo gitangira mu mwaka ntabwo
uko umaze kujya kuri urwego sha umwaka ngo
ntabwo ibyo bintu biri puwa sibyo indirimbo ebyiri ni fresh ariko nagerageje kuzireba mbona audio production ni fresh video ni fresh ubushobozi buva he bro ubushobozi rero ubushobozi aba ibintu n'abantu bundi niko bajya bavuga yego nje director wanje ahangana n'imba rimo arandeba Sami Switch numu director yenze mu gihugu ari imba niwe ubanza ari nawe wa mbere ubu ngubu uri kuri top aramfasha tu nawa muntu nyine yarambiye ati pe cyangwa wowe ntago nzaguca amafaranga wowe zajyusa dukore
really
koko ufite indirimbo urumva rero
ayo mahirwe wo yakuye hehe wandangiriye yo GD
abayirwe y'abantu naga asa kandi ninzira abantu bacamo kugira ngo gide abari hano ngaha hari inzira aciyemo hari nabandi bashaka kuhaza bazaca mu zindi nzira watanyuzemo kugira ngo bahagere rero nabyo ndabishimira n'Imana kuba yaramuje na Sami Switch
ese ni umuziki gusukora cyangwa ndari akandi kaza
ku nta kandi kazi nako
sure
ibintu nabantu kandi kindi umuziki abantu bawukinisha umuziki ni ikintu cya danje gukora indirimbo utazari bugere ushaka gukora indirimbo ntimenyekane n'igihugu cyose ariko hakagira nk'umuntu umwe uyumva ikahita iguhindurira ubuzima yego
ibyo nuko
nahita mperaho nkahita mvuga ngo noneho music muri rusange mu gihe cy'umwaka imaze kukugeza kuki
ngeje ku bintu byinshi cyane kuko nkeka ko indirimbo ya mbere nyisohora uko nasaga naga ariko nsa yego uhura n'abantu batandukanye umuntu akayikunda ahubwo ati noneho indi ndirimbo ati noneho ngiye nkwemereye kugutama icyangwe n'urugero undi akatubwira ati noneho ubu ngubu nkwemere akandi karirimbo muri studio ariko nyine n'ubundi urumva kubera ko bona management turabona ntabwo umuntu ngo yakore ibintu byose ashobora kuza gukora aho kusibye ko ubu ngubu urwego wenda rugenda ruzamuka niko na depenses nyine zigabanyuka nimba yagiye kwishyura koze kamukubitanga nawe mutenjuga ubu ngubu wenda ubusanga aba producer bari kuguhamagara benshi ufite indirimbo nyinshi muri studio ahubwo ari wowe ubura guhitamo ndasohora ubwiye ego
ariko ibyo vuze nukuri nabonye baranaguhaye ni gift ya ni 14 iyo ngiyo cyangwa 13 ni reka tubivugeho nabyo niko tubwire
namutayema kane
ya gift nziza cyane sinzi ukuntu nabibonye gutya ni byahatara ubwo tubwire ni 14 ni
14 plus
nshimire muhe
14 plus no no muntu twahuye no mutwino mwita twino wanje uwo muntu rero tuvukira itayi kimwe ukwezi kumwe nyine urumva turi manga n'imico yacu irasa irasa nyihuye
ni umukobwa n'umuhungu
eh
umukobwa cyangwa umuhungu
ni umukobwa
okay
yego rero
ibyo bintu biraryoshye
ibintu
biraryoshye koko
nuko
wari ukitubwiye
kidarafushye sha urumva babaye gdb zaza nawe sheri yego
urumva ni umuntu nyine urumva ni umuntu ni mangange muri make
abahehe abinaha mu Rwanda
aya hapi
abahe
aba hanze
of course ni hanze kuko batari mu Rwanda
mu Burayi
okay
yego
mu Burayi
baragutwaye karabaye
byarangiye nawe yagiye
abagiye
mugiti ko kumana ubu mbabaza
nange banyandikire kandi wasanga hari uwo nanze gusubiza
nayitufwabo nari uwanze gusubiza ariwe
wasanga ariwe wari kunjyana
nka ntaramusubiza
wumva ngiye kubasubiza
uwo muntu rwose
ndamushimiye nawe narayimubwiye ngo ati ibintu binkoze ku mutima cyane ntabwo nabitekereza kuko nani igihe kinini gishize tuziranye kwamenyanya hozana iri gusohoka hozana kandi maze cyumweru bitatu cyangwa ukwezi
umuntu ukaba mu kwezi agahita gutamo
cyane
twagiye rero noneho turashaka ngo ubanze uturirimbire ku ndirimbo turirimbireho gatoya ku ndirimbo yawe ufata nkaho ari yo yakuzamuye itumye umenyekana
wahita ama melodi kuko niyo mfungurira kenshi amayira ahantu nyine agasasita mba namukumbuye ukuri chati nyinshi mubaza amakuru ye ese wafashe lanshi romance nyinshi ariko njye baranzi yeye mutima wose wanjye wafashe bukwasi izi ndege sinye zikoma koma ndapfusha duhuze 9 PM muri DM kandi urabizi yuko ngukunda umunsi mwiza darling akazi keza my queen mazima niguhe kuronka kushizma melody cause you are my melody kushizma my melody melody my melody my designer my vibe fata kunda
wow designer mo vibe
tumambishaka
designer mo vibe
my designer my designer
oh indirimbo iraryoshye iraryoshye
indirimbo fresh sun hanyuma igitekerezo cyayo cyavuye hehe
indirimbo twatuye muri studio n'umuntu witwa Santana Mirado turi kumwe muri studio nyine turi kwandika indirimbo nefite kugatekereza ko she's my mom ariko nabitero dufite
ariko ubundi uwo mujama yagiye hehera Santana Mirado
arahari afite n'indirimbo nshyashya
uwo mujama afite akaririmbo kitwa igicu n'imvura ya uwo mutipu uzamusuhuza hanyuma bigenda gute
twahimbye story twahimbye story turavuga ati se turashaka ikintu kizahora kiri kuri top kitaza ino kuvanga ama melody mpamvu nanjye nayikonda cyane ni indirimbo igice cyaricyo cyo ntagisaza igice cyo cyose wayumva yego dushaka indirimbo ya itazasaza ifite amagambo akomeye tutatu kuhimba iyo story nyine turayikora yego
ibira nabikoze
cyane
aha hanyuma ukiri umwana niki kintu mu rugo bagukubitiraga gukora
kuzerera
kuzerera
cyane nazereraga cyane jewe ntabwo afaga kumbona mu rugo
nayo makosa bakundaga kukubwira ngo ureke ariko wowe ukumva ntago kumva nyine bari kukubangamira ariko ubu ngubu uri kubyumva ubukuze
cyane nakundaga kujya ku ishuri pe
kabaye ni Diana kugahura
nago nakundaga kujya kwiga shawapi umve ngo mu gitonara none ibintu byambayeho mu gitonara byose ati rwose ndarwaye ndumva henda gupfa mbabarera gujyayo ubwarandeka arasohoka agiye ku isoko tacomoka nagiye kera
ibasi
ahita agaruka arambura asanga nagiye kwikinira umupira ikintu cyawe yaraje nsanga buro narindi arambwiye toga ndoga ubwo hari isanga isayine arangiana nancura mpa uzo no kwinjira mu kigo abantu bose bari mu ishuri bari kwiga nka sayine yiwiwi cha
uba wakemye
ugenda gute sasa abarimu bakubonye icyo gihe winjiza
cyane nayo mfite umwarimu ushaba dukubitaga wowe twakererewe nagubise
sinjya mwibagirwa
ibaze
yes hanyuma uri umuhanzi of course nkuko abantu bamaze kubimenyera wabaririmbiye basanzwe bakubona kuri Prime TV nakwibaza noneho mu gihe cy'umwaka umaze mu muziki imbogamizi waba warahuye nazo nizihe wabashije kuzitwara mu gute
imbogamizi za mbere umuntu ahora nazo ni ibisanzwe nizasoza abahanzi n'ubundi kuko nubwo bumva mvuga ngo saminye naramfasha urumva kameme ubugomba kuvuga ati hari ibindi binanye mba nsabwa gushaka abakobwa gushaka amafaranga nawe ubugomba kumutama kugafantanya atakagusaba kakamuha ukibwiriza ikindi promosiyo y'indirimbo nicyo kintu kindi bira kigora abahanzi kumenya nyine kumenya aho uri bucisha ibintu kugira indirimbo yabone kuri televiziyo niyo mpamvu buri muhanzi uwo ari we wese mbona kuri televiziyo indirimbo yuko yabimeze kose ndabyubaha cyane kubera nanjye nzi imbaraga babyantwaye kugira nibone kuri televiziyo biba bigoranye
ntabwo byoroshye cyakoze ikintu cya promosiyo ku bahanzi ewa noneho bakizamuka byo biba ari ibindi oretse reka tunyarukire ku ndirimbo ye nshyashya tunagana umukandi gace akunda cyane
abantu benshi bakunda
nawe aragakunda
ya ni sawa cyane araza kutubwira buriya hari abantu baba bari kuturebera mu rugo bagiye wenda saa mbiri zuzuye bavuga reka nshyire kuri Prime ubundi ndebe noneho ibibazo bari kubaza wabitsindwa gahita wati shati Diana ni umuswa kabisa rero nawe yarabivugaga uretse turaza turebe
ko avuga ati Jidi ni umuswa kugira ikibazo cyo
kugira ngo ati rwose Jidi ari hasi
uretse rero turaje turebe hanyuma indirimbo nshyashya ni iyihe
bayita Hozana
Hozana ko numve ako kazi na gafite ahantu gahuriye na Bibiliya
bene se n'abakobwa bitwa ba Hozana
Hozana cya Hoziana
Hoziana
hari abantu bitwa bahuzana
Hoziana Diana bahuziana bose ndumva biri muri nuzimwe
yes hanyuma umuntu wenda utarayumva igitekerezo cy'iyo ndirimbo kimeze gute yitege kumva iki muri iyo ndirimbo
kuko ni indirimbo y'abantu bakundana ni umutoma n'uri gutera mu baby ikindi twakoze indirimbo worldwide sinzi uko nayivuga abantu benshi barayikunze kino ndirimbo uri mu ndirimbo nanjye zinungura ubu ngubu ndi kubibona nkabona ahantu runaka baranaginze kuri Instagram muri za Uganda nabonye baranaginze iri muri top 3 zaho nyine ni indirimbo iri kunungura cyane kandi ikindi iriya ndirimbo Hosana ni indirimbo iri worldwide ifite ibiboro by'ibikorari bigezweho. Sinzi nimba arabyumvise ifite ibiboro by'ibikorari bigezweho ukuntu. Rero ni indirimbo iri kunungura cyane kuko ndi no kuyabona mu top 10 menshi cyane hano mu Rwanda.
Yego.
Bikanungura n'ahantu henshi nta expecting aga yuko bayikina.
Yego. Cyo cyiza cyo gukora indirimbo nziza irivugira. Yiturimbiraho gatunya cyane ubundi tugaruke tugira icyo tukubaza twinjira mu gace. Kandi.
Hosanna mfasha do it for my life, do it for your love mfasha ntuzo mutima. Hosanna, Hosanna, Hosanna mfasha ntuzo mutima. Aweta we oh.
Wow. Okay, hanyuma rero Chiboo. Indirimbo yawe wayitugije hose ngiye ko n'umuntu twarayibonye bayikinaga ntabyenze sibyo. Ni iki kintu wabwira abadukurikiye abakunzi bawe, abakunzi ba 411 show bari kukureba? Mbese ni iki kintu wowe kikuvuye ku mutima wababwira?
Ngiye ikintu kimvuye ku mutima ngiye kubabwira aka kanya.
Bubahe
televiziyo yitwa Prime TV. Waba uri umuhanzi uri kuyireba, waba uri umuturage usanzwe, uyubahe kuko ino televiziyo ifite abantu benshi yazamuye, harimo nanjye uri kugenda uzamukamo gake gake, nanjye ndi muri abo. Rero nicyo kintu nababwira. Ikindi nanjye ibyo aribyo byose nibayiyubaha nanjye bazanyubaha
cyane.
Hanyuma abakunzi bawe bitega iki? Hari abantu wenda bakubonye bwa mbere, hari abari basanzwe bakubona, bitega iki?
Ikintu rero bagiye kwitega ni iki? Uyu mwaka nzabaha indirimbo byibura nk'enye cyangwa eshanu hamwe n'Imana, kandi ikindi ntabwo nzongera zifite na video hamwe n'Imana. Ikindi ubu ngubu nta kibazo cy'ama audio menshi mfite kuko mfite indirimbo nyinshi. Rero bitege kuko ibyo ari byose ni mu kwa gatanu nshobora gusohora indi ndirimbo cyangwa mbere yaho, kandi ndabizi ko iyo noneho izahindura ubuzima cyane. Buri ndirimbo nsohoye hari icyo imfasha.
Hanyuma reka iyi ndirimbo tuyereka abantu badukurikiye,
turabereka agace ubundi bagende bayirebe kuri YouTube kugira ngo nakore na subscribe
kuri YouTube, ahubwo hita babwira
bayisanga
Freddy Chiboo ahantu hose.
Freddy Chiboo, yeah. Even no kuri YouTube,
hose,
no kuri Instagram,
hose.
Banagufollowing. Reka rero reka dufate akaruhuko gatoya. Ngenda cya Princess Diana,
The King GD,
turi kumwe na Chiboo. Tugaruke mu kanya.
Chakora ndumva narimo no kunyurwa, kukubura nibyo byantera kugwa. Numvaga nazigera ibyo gukumbura, nganifata gusubira mumye. Naba ex banjye baragufana, baramfashe umpindurire inzira. Cyane kw'imyaka yose imaze pushing harder ever than before. Hosanna, fasha, do it for my life, do it for your love, fasha, no so much.
It's alright, twagarutse rero muri kaga ce mukunda muri benshi. Answer or drink cyangwa sing or drink. Turaza kureba uyu munsi ukuntu bihagaze. Dayanizo. Uyu munsi uraza kuririmba cyangwa urasubiza.
Mana yange n'urunasaraye mu byukuri.
Yes, hanyuma uko biba bimeze reka nawe ngusobanurire.
Nubwo ubizi.
Hariya kuri screen uraza kubonaho ibibazo bigiye bitandukanye sibyo? Urapikinga nimero ushaka hanyuma ikibazo kiri buzeho uraza kugenda ugisubiza. Ni kuba ari ukuririmba uraririmba ni kuba ari gusubiza urasubiza hanyuma bufite amasagonda agera ku 10 yonyine kugira ngo ube wasubije sibyo
hanyuma
utasubiza tukagutamo glass y'amazi tugasoza weekend tumeze neza cyane hanyuma reka mpite na guheraho kwanza nguhe kazi
ngewe mbanze
yewi kose amashyano ibibazo tugende turebe uko biba bimeze
okay ozana fasha nusu mutima hitamo mubare hariya
gatandatu
okay aha
sing for us kashia element naje bagushireho
instrumento
ubundi twumve nyine uko bimeze
siandi mbarya ndayizi
umva ye kiwi
nimbuta yizumbire mbe ngutama
twa bagushiramo amazi
na gerageza
okay
yose
oya
ni igitero cyambere na Caras twagiye
reka babanze bashyiremo nuzi okay
you better make confessions confessions my killer to control my emotion you messing in my medulla yes I got many options but you know anyone I need like the oxygen I breathe me I don't like that too yet for you I can put gukundwa nawe bifite isuku babe I love 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 kuchi kuchi babe one question what can I do to win your heart forever till the end of time together
yeah
mais je t'aime je suis attaché yeah c'est confirmé baby one yeah oh caché yeah mamie oui vous engendrez à ma marie oh mon bébé t'aimons cause only you make me
feel like
this. Hey, wow. Wala, arabi kose. Nari kumukubita n'igice cy'ikirahure kubera ahantu yagiye aryinwa. Ariko reka muhereze. Reka muhereze utazavuga ngo.
Turamureba ku cya kabiri ntari.
Hanyuma Diana, kangahe?
Nashyiraho turebe. Gatatu.
Gatatu nimero y'umupfumu
ariko bana yanjye
ariko ndashaka kuzaya kubaza nimba ibi bintu bibaho koko umwami wa
wanyuma
wategetse u Rwanda yitwa gute gatanu
yuhi wa gatanu
musinga
kigeri king kigeri wa gatanu ndahindurwa ni kigeri ndahindurwa
rabe nise wabimenya wowe kabisa
sha ngumbi iki ibyo namenya bwo nibyo nziguse
eh
Nashyotre kigeri wa gatanu ndahinduruka
Ni uhitamo nimero hariye
Wenge ni zuvanganzo dia
Don't
laugh at
me Cyakora abapfumu baratse
Oh yeah nes nuko kimana nari nyizi pe to be honest
Yego
kigeri wa gatanu ndahinduruka singiye ni
abayo kuva
ku wa mbere
usho kuva se wa u Rwanda bwa nyuma akore kangafa
Na warusi
hanyuma Chibu twagiye kangahe
Umunani. Okay.
Igihugu cy'u Rwanda gituwe n'abantu bangahe?
Bana yanjye iki kibazo bagisubije.
Kino kibazo kikunaniye.
Chebu.
Baha. Kikunaniye no gusezera akazi.
Kuri D.
D. Cyane ibintu ko numva.
Wow.
Ntari kugenda mbikunda.
She's my melody.
Okay, nana ubwiye ko ndi umuhanda.
Reka turare hasi umaze ko ibibazo bibiri muri bitanu. Okay, gatanu. Sho gatanu.
Gatanu. Nemba ruko namba ya gakote niyo mpamvu muri kunsinda.
WhatsApp group yuzura harimo abantu bangahe?
Yego, ko nari admin ikona
abantu 267, abantu 512, abantu 1000, abantu 2024.
Siko biri kose. Dena ikene. Kumba mbona harimo abantu benshi. Nje
kwa ndahita
mva. Nacho namenya for real.
Ndahita nsezera.
Igisho kuba ari bari abantu benshi. Abya abantu 1000.
Kintu gikora ndahita nsezera ko kazi.
Kandi nari ngikoze. I must get to Vuganichin when the court moved the
other day. When you're in Banzo, the Kabundi Navan had the creature meeting Batamaka no cob game. You fungura WhatsApp yawe n'umugabo cyangwa umusheri wawe ntago umuntu azajya muri WhatsApp group ngaje kumenya ngo muvugane biki ntago muwa muri kubyumva
eh nuko bashutse bashuke cyane
abantu babyumvise muze kunyandikira hanyuma Chiboo twakomeje
kandi ntago ngira gutura umubare wavuze
api
no ye kane
kane mazi ntabaru yakeneye sing for us perfect
komeza tora kuririmba
but then perfect ntago yizi
ndayizi mwayinyiherese nsha mwayinyiheriye we
ngute mama
cyaduyinturanyisha we
cyane ayo nzika
ngutemo komanza
ngutemo amazi nyine
cyane
siri kubyumva
akora birantsi
ariko mbanze ngerageze
oya nanywa amazi ngo nyine yabifuze nuko nyine savuze ko ashaka amazi
we nta kibazo narimbe twumve I found the love. Shama mushyire hari kunywa kumazi kabisa mushyireho ubundi abanyarwanda banze bamurebe barebe ubundi
dore ngwi musore ngakubwiye twahoza ako
muri kumubona perfect kunanire ko
mama wari marakura avuga ati uyu mwana wanje ibi ni ibiki kajya avuga ngo numuhanzi n'indirimbo z'abandi perfect naza sikoko
ngenzi indirimbo z'abanyarwanda
okay,
Niria, buriya nuko bwari ubwa mbere. Ntago kirya gikombe nari cyari kugucika.
Kirya
cyakashye. Ugenda uzi kundimo igice cy'igikombe.
Okay, no 10. Ibintu byo kuririmba nge nibinze hope.
Icyakubwiye ko kiri ari cyo kuririmba.
No.
Tubwire kimwe muri ibi bihugu kiyoborwa na perezida w'umugore Malawi, Gabon, Liberia.
Kumbona Tanzania nayo mbona.
Ubwo niyo narinze.
Nta gisubizo kirimo.
Tanzania kukina mwashizemo sha nta gisubizo kirimo.
Nta gisubizo kirimo.
Eh nta gisubizo kirimo. Nushaka une muri ko nzi ko nta gisubizo kirimo.
Ethiopia.
Ikara kagira inkuru. Sa Tanzania ni wenzi pe eso na mazarani chumuko bavuka ngo ngiki
nari kuzuza
kareka kiriho se wanwe yutera bakonjire kuri kamera turebe
okay tukomeze
hanyuma Chiboo twagiye kangahe
ni kangahe tutaratora
nsigaye 9 hagasigara 7 ndumva nta wayitoye 2 nta wayitoye 1 nta wayitoye
2
Iminsi 7 igira amasaha angahe?
Oya.
Twagiye.
Amasegonda
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Kiramije na 68 turebe.
Cyaza.
Chiboo bikuye he mwa?
Ndi umuhanga niko
nababwiye. Ubikuye warimo kubara. Gidi ibintu byo gutinza abantu.
Yo gutinza
yewe simbishaka.
Twagiye. Ariko amasaha ataragera amasegonda.
Ibintu byo gutinza abantu. Gidi. Okay, wasigaye ngo kangahe ngo 4.
10.
10 nayivuze.
karindwi
karindwi
sashira kinyo nyitsindwa rwose bya kuba ari ibibazo.
Wow. Sing for us.
Urabinyegeza se ndagisi. Urabinyegeza n'amutsipe.
Hagusira ndirimbo ni yaryari.
Urabinyegeza.
Nanje nayo nti.
Ntago yizi ndirimbo. Kuri Sunday kuri church niyo.
Eh.
Eh shyiramo turebe ndagena.
Yitwa urabinyegeza.
Ntaje. Eh. Urabinyegeza mpaye shyiramo
ndirimbo melody yaririmbye avuye ishemwe.
Shyiramo turebe sha. Urafasha. Kibazo sinzi ukuntu itangira mushyiremo nuza kuri Sunday kuri church nzajya maboneka counting my blessings namenye yuko nkunda mu minsi isanzwe nzajya mushimira ibiza mu bibi namenye kure namenye ko nayo bye akanyobora inzikwiriye nzase haleluya hale nakupenda Jezi poke ya sifa aye
nakupenda papa
naweza yote banaguliza munyakazi ugatu winyegeza na kupenda Jezi. Eh, hey, sifa.
Dayanizo, ibindi byaba ari ukugora.
Urakoze igitero
cyangwa ibyo byaba ari ukugora.
Byaba ari ukugora
na se. Byaba ari ukugora ari wowe.
Uzi ikintu kinunguye.
Ntabwo ibintu nabikekaga.
Ntabwo natekerezaga byibura ko wajya no muri note.
Cyakora Imana igira amaboko. Yeno maze kubisoba.
Nago nzo hano umutimura urakubita.
Kwakomeje Chiboo kangahe?
Aje sigaye kangahe?
Asigaye rimwe.
Kuririmba rwose si byanjye.
Ni 9.
Eh wivuze ngo kirangaruka.
Yeah. Rimwe ni 9.
Noye rimwe.
Okay. Aye nakupenda Jezi. Perezida mushya wa Nigeria yitwa gute?
Shimuna ni nako nange kinari kugishobora.
Eh.
Nukuri kw'Imana pe subiza ndakivuga nyuma.
Senda muzi. Emba muri Nigeria se.
Oya ari kumva amahoro urasoma.
Uriya wa Peter.
Peter Obi. B.
Eh cyane.
Ngo shyiramo B. Ni F.
Ni F.
Wapi na wapi?
Ni F ni rana tari bola ati no bo. Ariko se twebwe rero byinshi di. Ni bitari byanjye ndabisubiza.
Cyakoze ari kunungura muri iyi
Diana. Ni bitari byanjye ndabikora.
Mukobwa w'abanyarwanda byakugendeke.
Byaje gucamo. Eh, hanyuma ni cyo gisigaye se.
Cyagatendiye niko kare kare gutwaye ubwenge.
Birashoboka.
Hasigaye 9 muteme 9 ubundi twitaye. Aririmbire dusuma.
Indirimbo ndabura kuva ku
eye kunaniye. Na tanga sezera.
Kira mushamba hogoreze mwana.
Ngiyenyo yasinzu yansa.
Hari ibintu bijya bintsetsa iyo munza ni ibintu byo kuririmba rwose giye mujye mumbabarira. Mujye mumbaza ibibazo gusa. Sokuti
atari cyo natoye kuko kino.
Ibaze.
Nuko ni indirimbo anyikonda.
Kandi nange kiranaye kugikora kira wisha. Kuri gutereka Chiboo.
Oya ndi kuyanywa gakegaje.
Oya nta bya gakegaje. How deep is your love for me? Yeah. Mm. Iyo nkunze sinzu yaza. Baby you sweet like a pineapple.
Karawa.
Oh darling. I took a bed and I fell in love. Yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby? Baby love. Would you kiss me daily? Baby, you my addiction. I'll be for a good time. Yeah. A good time. I can stay for a long time. Yeah, a long time.
When you move to the left, I go. To the right, I go. Turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow. You like a nails from heaven. If you want me, let me love you. You can dance.
Ignorance, ignorance, insanzuza munda, baby, do soma. Give me love, yeah. Do soma, yeah, yeah, yeah. One time for my baby love, yeah. Do soma,
hey, yeah.
Yes, bro, hanyuma kuburi hano rero muri kano gace kwanza. Eh, maze ntago wayasiga. Eh. Ah, icyo ni igikombe cy'ambere unweye.
Ni cyakabiri.
Okay. Yes, narindi kuvuga nti uri yumva gute noneho kuba finally ugeze hano ukanwa no kumaze yacu.
Ariko amazi
n'agacyo akabonye ntabwo amazi yayasiga.
Nuko uvuga ngo amazi arimo umugisha uyu mwaka ngomba kubatamo.
Ugize Imana unweye bibiri uri kwigira gutyo utabinweye byose ngo wumve uko bimera.
Ngo ndi umuhanga nicyo kibazo. Ubutanze anywa byinshi niko muvuze.
Chiboo rero aka gace se ukabonye gute warukazi ariko kuri wowe none ukisanzemo. How do you feel?
Muri aka gace rero niyo ngo nibikombe byose. Ewe nari kubwa numvukuna n'abandi bajya baza bakabinywa hari gihe kera rumva ubundi njye kino kiganda gikunda nagikunze kuva cyane nahoraga nifuza kukijyamo ubundi arabanze baza hano bakijijisha akonye sinjya nijijisha kiganiro harumunsi yaje nawe mabinywa byose
kunywa rebye kuva kera mwa
cyane urumva n'umuziki nabi byari nabazi nari ntarasura n'indirimbo ariko Nguma nyikurikirana byatari. Naho ari kurabiza naho ari kuvuga ati iki kiganiro umusita kigiyemo nzavuga ati Imana ndagushime. Nta nabivuze Imana nayishime rwose.
Yes. Ibyo bebe. Ndi kumva twasoza.
Natwereka dutaye tujye kuruhuka mu
gihe uko ibintu bimeze.
Uri kuririmba umutima uratera rwose. Nuko. All right. Reka rero dushimire buri muntu wese warebye ikiganiro kuva gitangira. Kugeza gisoje you guys muri abambere kwa ko tugenda tubona feedback abantu muturebera impande zose z'igihugu even no ku isi yose turabizi za Kenya za South Africa hirya no hino rwose
turabibona turabakunda byatari yes hanyuma navuga ngo ku ruhande rwanjye mbifurije kugira ijoro ryiza mbifurije guhaha mu karonka muri kino cyumweru kandi kuwa gatatu turabonana
nawe mwatangiye kubona na that's good ndabikunze simugira ijoro ryiza turabakunda bye bye
ciao
bisous